mine zose teritoare izu Burundi ati iprona mu Burundi ngijora gibasigaranye ukubana kwa bandu bose ubu mfise byinshi binyerekeye ubu ngiye igitega gusezera bene wacu nyacugwa sinziko ngaruka aragenda shitsi igitega bene wacu mwiriweho mwene mama mwiriweho ubu mfise byinshi binyerekeye ubu ngiye i Bujumbura gusezera abagenzi ndacugwa sinziko ngaruka aragenda shitsi Bujumbura bene wacu mwiriweho mwene mama mwiriweho ubu mfise byinshi binyerekeye ubu ngiye i Tanganyika gutegura ende panda ndacugwa sinziko ngaruka anagaba kangu mugabo buno nyene yacifatiri baministre bamuji nyuma aragendi Tanganyika aravuga ijambo rieze muzoronka ende panda musigarane amahoro abasivi Burundi bavyumvise ko turose ende panda baca baramuhigira nani mishi mishi yaeze buno nyene baramwica bamuziza ende panda ibihugu biragandara.